Ilungu lekomiti kasodolophu kwezokuhlaswa kolondo kwesixeko saseGoli umlungisi Mabaso unikezele ngamaxwebhu obunini bendlu okanye i-title deeds ngelasemzini kubaxhamla abangaphezulu kwamakhulu asixhenxe eRiverside View kwangoko namhlanje. UMabaso obekhatshwa ngumlawuli wesebe uPatrick Popi kunye noceba wewadi uRufus Maswazi udlulise amazwi okubongoza abaxhamla ukuba bazigcine zikhuselekile ii-title deeds zabo kwaye bangasithengisi isindlu zabo.
Intokozo ibibhalwe ebusweni kubahlali baseRiverside View njengoba iMMC wezokuhlaliswa kwabantu eGoli umlungisi Mabaso ehlomelise labahlali ngamatayitele ezindlu zabo. UMabaso uhlomelise ngamatayitele angaphezu kwamakhulu ayisikhombisa. Echaza kabanzi ngaloko uMabaso usebeke kanje.
Namhlanje siseRegion A eRiverside, la bese sonikeza khona ama-beneficiaries i-ownership yezindlu zabo, ama-title deeds awu 704. So labantu ke sibafaka la kulezindlu esesayikhanda la bekuyi ibatch yokugcina lebe siyikhipha, but sesiyobuya ke uma sesiqedile kulezi ezinye esisazoyiqala manje ukuyikhanda sizobanikeza. But si excited and is happy ukuthi finally abanikazi bezindlu sesibanikezile ownership yazo, ngoba kubalekile ukuthi abantu sibanikeze i-ownership yezindlu zabo uma sebengenile phakathi ukuze bekwazi ukulungiselela ifuture yemndeni yabo, nokuthi ke nathi sikwazi ukudina la ma-backlog esibhekene nawo in terms of ukunikeza abantu izindlu na in terms of ukukhipha ama-title deeds. Ngoba
uMabaso uqhuba ngokuhlaba isenzo salabo abadayisa izindlu zoxhaso njengoba eveza ukuthi lokhu kubuyisela emuva uhulumeni ozama ngokusemandleni ukuqinisekisa ukuthi abantu banamakhaya aphephile futhi ahloniphekile.
Ba-encourage kakhulu ukuthi bengayithengisile izindlu, ngoba uhulumeni ubenefitha once. So once uhulumeni wakufaka kwi-RDP House wakunikeza i-title deed, i-system then it locks you out, awusakwazi ukubenefitha okwesi-two. That's why kubalulekile ukuthi umuntu uma seyitholile indlu ne-title deed yakhe akwazi ukuhlala kuyona, akwazi ukuthi noma engasekho emhlabeni ayishiyele ifamily yakhe.
Abahlali abathola amatayitela abo kade bezwakalisa injabulo yabo sebebeke kanje.
Ngijabule kakhulu ukuthi namhlanje ngithole itayitela. Ngiyabonga kakhulu government wethu. Ngiyabonga kakhulu, ngibongela nabanye nje sisonke siyabonga. Ngibonga kakhulu ngoba kade sihlele ihlupheka sihlale emkhukhwini, namhla sithole indawo zethu ezinhle sihleli kahle manje.
Ngijabule kakhulu mama, ngijabule kakhulu, ngiyathemba nomama lapha lele khona uyangijabulela nje. Ndangenayo ukuthi ndaze ndithole something, into ezandijabulisa kasoya elayifini hlani ndashiywa ngumama, mara namhlanje ngijabule.
UMabaso uthi bayafuna ukuthi abantu abadayisa izindlu zoxhaso bakhalelwe ngamasongo kasigonyela, kanti futhi nalabo abathengayo bakhishwe ngoba basuke benza okungafanele uma bethenga indlu yoxhaso. Ezindabeni zeSoweto TV, nginguDoubt Phungula, ngibika ngiseRiverside.